yabaramukije muraho mumeze neza mwaraye mahoro ama nanje ndaho ndashima imana uko biri kose ama ndashaka ndababwira ikibazo cyanje amazina yanje nitwa shimira imana Estera nkabasanzwe mbaharugwo mu ruzibu nkabasanzwe ufise ikibazo cyo kubana n'ubumuga ubumuga bwanje ko ufise imyaka 10 n'ubu ndabumaranye indi myaka 14 simva hundi sintambuka ndagomba mumfashe rero ndabe ingene nushobora kwibeshaho mushobore kundosa agatahe mushobore kundosa n'agakinga ngo amukoze abimana yagiriye neza ama ikindi nacyo burya ndashobora kugwara nyene nkabura n'ingene nushobora kwivuza ivyo vyose bikaca bintera ikibazo muzu wa mukoze nka kumwe mu ndosa agatahe kugire ndeke akantu kose nkeneye ndeke kuja ndagasabiriza kugire nje ndakiyikurira mu muri ako gatahe kanje no bamfise nuko bimeze vyo nasaba byari ivyo kandi burya nsanzwe ufise n'ikibazo rero cyo cy'amaso ndagwaye amaso burya asha simbona ingene nzoshobora kuyivuza ivyo vyose rero ni icyifuzo ndiko ndabasaba niyo mpamvu rero ndiko ndabasaba ivyo vyose niyo mpamvu ndiko ndabasaba ivyo vyose mwayumvise kuko ndashobora kugwara nyine nkabura n'udufaranga two kugura imiti nyine nta Imana idaciye mu bantu nyine kugire ibavugire mu nyine bagire icyo bankore nyine nkashobora kugwara nkasinzikara nyine nabuze udufaranga two kugura imiti mugabo ndinze ndonka ku gatahe nashobora kuca nikorera utuntu nyine natwo badukeye nyene kugira nje ndarakunoza ndakuramo n'akanyungu k'igihumbi kugira nanje ndabe ingene noshobora kubaho nuko bimeze nuko bimeze hanyuma ndibaza ukuguru nako kukuguma kubona kurabyimba kukabyimbuka kukabyimba kukabyimbuka nyene kukabyimba kukabyimbuka ash nuko rero bimeze nuko bimeze abimana yagiriye neza rero murabe cy'umushobora kumfasha kugira nanje ndabe ingere noshobora kuba ndeke kuguma nsaba nyine kuko hari n'igihe nshobora kubura n'agasabune ko kumisura uduhudu nambara cyangwa nyine uko byose kurumva ko bitoroshe ukurije ari kimwe umwaka wicaye kugera indi y'umwaka atakira na kimukora kana kimuhereza amaboko mugabo nka kumwe ndose agatahe no kuyaranja nyene nkara butwo nkora ego muzwa mukoze
irijwi none hari umuntu atagyumvise kayemwe ndasabye rero ngo mwebwe bagira neza muri ko muranyumviriza mumugirira kantu uyu muntu tumaze kumutabariza kenshi kandi murumva yuko afise umwitwarariko nahagwaye agomba kugira icyakora kugira ngo ntagume asabiririza umuntu nk'uyu murumva yuko afise ibyiyumviro byiza cyane bene data aha rero dufise ingabire nyinshi hari abahamagawe gukora ibi hari abahamagawe gukora biri hariho n'abahamagawe gufasha abandi birira avuga ngo nimba ufasha fasha abandi n'umutima mwiza hari abantu bafise uyo mutima hari abantu bafise umutima w'ikigongwe wose wa bose nimba ufise uwo mutima ubonye ikintu kabumengo wohaguruka kugira ngo ugitorere inyishu akana kajyo kawe murumva yuko Estera yagize ibibazo kuva akiri muto none ubu arashitse mu bigero atava hari ndabasavye mu mugaruriza umunezero muhu mutahe umuntu nk'uyu ntakeneye n'umutahe munini muhaga kinga kazokwama kamujana gukora ako ka business kiwe nukuri ndifuza yuko Estera mumufasha mukamugirira neza mukamufasha gushika ku ndoto yiwe murumva yuko nahagwaye ariko ararota gukora business murumva yuko aho usanga fisi gicapo yipfuza gushika ko naho mubona gwaye ndabasavye mumuhe ayo mahigwe umurondera ashobora kumutora kuri izi nimero imana yo mwijuru nibahezagire cyane reka twibanarize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyatse umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.